alaykoum wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatuhu. An ka foli bɛ lase bɛɛ lajɛlen ma. Ashura o min ye silamɛw ka san yɛlɛma ye, san o san an karamɔgɔ ye Cheikh Mohamed Konate a b'o min ɲɛnamaya, n'o bɛ kɛ ɲamakɔrɔ masatɛrɛnin na. Ɲinanta ɲɛnamayalen don fana, a bɛna kɛ inshaallahu ka bɛn le 9/9/2019 ma masatɛrɛnin na ɲamakɔrɔ. Bɛɛ lajɛlen welelen don a kɛnɛ kan ka bɛn lundi ma, n'o dugusɛjɛ bɛ kɛ mardi ye. Ni ala ni kira sɔnna a ma, ɲinanta bolofaba a bonya la kosɛbɛ. An karamɔgɔla Cheikh Mohamed Konate bolo, i n'a fɔ kɛfi wiriduli, o fɔra bɛɛ lajɛlen ye. A duwawu bɛna jigin nin kɛnɛ barikalen in kan. Bɛɛ lajɛlen bɛna duwawu minɛ ni jamana kisili ye, ni jamana tangali ye, ani faidabaw bɔlen don ka bila nin don ɲɛ. A bɛna fɔ bɛɛ lajɛlen ye faida minnu ye faida wilibaliw ye. An karamɔgɔla Cheikh Mohamed Konate o dugusɛjɛ a yɛrɛ ka du kɔnɔna la, n'o bɛ le 10/9/2019 ma, an bɛna ashura in duwawu belebeleba boloda, n'o ye o bɛ kɛ a yɛrɛ ka du kɔnɔna la Yirimajɔ yɔrɔ janbugu la 700 logement na. An karamɔgɔla Cheikh Mohamed Konate ala ka ɲɛ mɛn i la. Ni mɔgɔ mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la, o bɛ se ka weleli kɛ 76 23 20 80.